wese bigira imana yose.
Bagize mwaramutse Thomas, mwaramutse abaduteze amatwi muri kano gatondo. Turahera mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yararangije igice cya mbere cy'ibiganiro by'amahoro i Nairobi muri Kenya, byayihuza n'imihari itari mike yitwaje ibigwanisho igisibije mu buraruko bw'icyo gihugu. Perezidansi ya Kongo yavuze ejo ku munsi wa kane ko ibi biganiro byamaze iminsi itatu. Mu ndwi iheze, Perezidansi ya Kenya yari yatangaje ko igisagara cya Nairobi kizokwakira ibiganiro hagati ya leta ya RDC hamwe n'imihari ya Barobert. Hafi intumwa 30 ziserukira imihari yitwaje ibigwanisho mu ntara za Ituri, Kivu y'uburaruko hamwe n'iyumanuko zarabitumiwemo. Bahuye n'intumwa za Perezida Felix Tshisekedi. Perezidansi ya Kongo yavuze kandi ko iyi mibonano izokurikira mu ndwi ziri imbere. Ibiganiro by'i Nairobi byatanguye inyuma y'ukwezi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihambije yinjira mu muryango wa EAC, umuryango w'ibihugu indwi usangiye isoko rusangi. Abategetsi ba Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda na RDC mu ndwi iheze bavuze ko bariko bararaba uko boshyiraho inteko z'akarere zizogwanya imihari y'abaroberi igisibije mu karere k'ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara y'Uburusiya muri Ukraine irabandanya ivugwa. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yayisabiye amafaranga angana n'imiliyaridi 30 z'amadolari. Yasabye Kongere ya Amerika n'amahera y'inyongera arenze kuyo imaze gutanga akazufasha Ukraine kugira ihangane n'ingabo z'Uburusiya mu mezi atanu ari imbere. Imbere yo gushikiriza uwo mugambi w'amafaranga, Perezidansi ya Amerika White House yavuze ko imfashanyo nshasha igabuwemo imiliyaridi 20 z'amadolari azogura ibigwanisho, imiliyaridi 8.5 nayo akazofasha mu by'ubutunzi muri Ukraine, hamwe n'imiliyaridi 3 nayo zizofasha abanyagihugu bagize ingaruka n'iyo ntambara. Perezida Biden yavuze ko amafaranga yatekanijwe gufasha Ukraine asa n'ayaheze, akavuga ko yizigiye ko Kongere ya Amerika izomwemerera ikazobandanya ifasha Ukraine naho abayigize basanzwe badahuza mu bya politike. Mu butumwa yashikirije Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, Perezida Biden yavuze ko yamubwiye ko atazigera yigarurira icyo gihugu cya Ukraine. Ni mu gihe Uburusiya bwagabye ibindi bitero bishasha mu buseruko bwa Ukraine, aho umunyamabanga mukuru wa UN Antonio Guterres yari yagendeye umugwa mukuru Kiev hamwe n'imicungararo yawo ahasambuwe n'ibitero by'Uburusiya. Kuri iyo ntambara nyene Ukraine jo ku munsi wa kane yavuze ko abasirikare 45 bayo hamwe n'abasivile bafashwe n'Uburusiya barekuwe mu guhanahana imbohe kwabaye gushasha. Ariko igitigiri cy'Abarusiya batanzwe na Ukraine cyo nticyavuzwe. Icegera cy'umushikiranganji wa mbere muri Ukraine Iriana Vereskuch yavuze ko mu banya Ukraine batanzwe harimo abasirikare b'intwazangabo 13, abasirikare bato bato 20 hamwe n'abasivile 12. Abanyororo batari bake baramaze guhanwa hagati y'ibyo bihugu bya Ukraine n'Uburusiya kuva intambara itangura ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri. Ukraine yavuze mu ndwi iheze ko abanya Ukraine 19 babohowe inyuma y'iminsi, abandi bantu batanzwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo muri Afghanistan, abantu babiri, ibisasu bibiri bitandukanye byaturikijwe mu modoka zunguruza abantu mu buraruko bw'icyo gihugu ejo ku munsi wa kane byahitanye abantu bashika 9, abandi 13 barakomereka. Mohamed Asif Waziri, umuvugizi w'igipolisi cy'intara byabereyemo, yavuze ko izi bombe zahanye iminota mu guturika mu bice by'i Mazar Sharif, umugwa mukuru w'intara ya Balkh. Abarondegwa kwicwa n'ibyo bitero bari ngo abayisilamu babashite, nk'uko yabivuze. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya kiisilamu waremanze ko ari wo wakoze ibyo bitero bikurikiye ibindi bitero by'iterabwoba byaranzwe muri Afghanistani uku kwezi byahitanye abarenga 10 hamwe n'abatari bake bakomeretse. abatalibani bari ku butegetsi muri Afghanistan bavuze muri indwi ko abajejwe umutekano babo bakuyeho umuhari w'iterabwoba ISIS-K ubangamiye Afghanistan. Bavuga kandi ko utwigoro two kurangiza ibisigarira byawo tukibandanya, ariko abanye Afghanistan mu gihugu hamwe n'amakungu ntibakunze kwemera ibi byama bitangazwa n'ubutegetsi bw'abatalibani. Tugaruke ku mugabane wa Afrika. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo kuwa kane yarashimagije ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO kubona ryarafashe ingingo zo guhana abihaye ingendo za kudeta. Akarere ka Afrika y'uburengero karanzwemo za kudeta mu mezi aheze, kandi uwo muryango w'ibihugu 15 wararungitse inteko zo kugarukana umutekano muri Guinea Bissau. Inyuma yaho hari abari bagerageje gutembagaza ubutegetsi ariko bibata kuw'amazi. Inyuma yo kuganira na perezida wa Guinea Conakry Umaro Sissoco Embalo yari mu rugendo muri Afrika y'Epfo ejo kuwa kane, perezida Ramaphosa yavuze ko Afrika ikwiye gufatira akarorero kuri iryo shyirahamwe rya CEDEAO ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika. Inteko za CEDEAO zarungitswe gufasha muri Guinea Bissau inyuma ya kudeta yaburijwemo zigizwe n'ibihugu bya Ghana, igihugu cya Cote d'Ivoire, Nigeria hamwe na Senegal.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Naho ku maradiyo yanyu mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41. Muri Uganda kandi mu karere ka Kisoro muri uyu mwanya murimo muratwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radiyo Ijwi Riyobora. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwahagurukiye kurwanya ruswa mu nkiko zo mu gihugu.
Ruswa mu nzego z'ubutabera cyane cyane mu rwego rw'ubucamanza ishobora guha icyuho ruswa mu zindi nzego z'ubutegetsi no mu rwego rw'abikorera ku giti cyabo, kuko atabaho ubushake bwo guhana abayikurikiranyweho kuko bakabikoze nabo barangwa na ruswa.
Uyu ni perezida w'urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda Faustin Ntezirjayo. No mu Burundi naho leta irasaba abapolisi cyane cyane abashyashya kurwanya ruswa mu gihugu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, mu Burundi Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano Gervais Ndirakobuca arasaba abapolisi baherutse gushyirwa mu myanya y'ubuyobozi guharanira kurwanya ruswa. Ni mu gihe igipolisi kiri mu bigo bya leta bivugwamo ruswa nyinshi. Iyi nkuru twayiteguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Tungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Indwi igiye kurangira, umukuru w'igihugu agenya abapolisi mu mabanga mashasha yo kurongora abandi, haba mu burongozi bukuru bw'igipolisi mu turere no mu ntara. Kaba yakaryo ku mushikiranganje w'intara hagati mu gihugu n'umutekano ko gukeza abaherutse kuronswa amabanga, ariko agira ko abatekera n'impanuro kugira akazi bagiye gukora kazogira icyo kamariye abanyagihugu.
Tube stable dabo mu mijyango yacu ko ntuzoja ku kazi waraye mu nduru ngo ushitse ku kazi wari kizohereza amaboko n'ujejwe neza kukuraba arya dosanga wigiriwe cyashavu wavanye muhiru curi mutako. Tubanze twuzuze mu ngo zacu hanyuma no ku kazi bizoca bigenda neza. Umenye abo tujejwe kubujyo naho ugeze hose bakubajije ati uri komiseri provinciale nka nawe uhura no munaka kubaza ati mbega ubuze bitigira bya police bangana iki mu ntari wawe utere kubaza ngo rekanze kurondera kiba kingaha mu mutu. Tumenye abapolisi tujejwe umwe wese tumenye icyashoboye n'icyadashoboye.
Umushikiranganje Ndirakobuca nahashima ko hari intambwe yamaze gushika ko aragabisha abajejwe gutanga amasoko igisata kikirangwa mu biturire bituma abantu bataronka ivyo bagenewe. Asaba izo ndongozi kubera karora abo bajejwe mu kugwanya igiturire n'amabi yacu.
Ikintu kijanye n'igiturire nibyo byose twahora turinda gusaba ngo gende uzogaruka kandi hari uburyo bw'uko umuntu ugenda umwuzurije umutunganirije byose tubigire kirazira tumaze gutera intambwe ikomeye muri imyaka ibiri heze ariko dushirimwa kandi kariro dushike kuri ya ntumbero ya nyine cyubahiro aho umwenda gihugu atunganizwa atacarinze gusaba hanyuma bene gihugu bo nyene ari bazotubera ibyabona mu byo bazo bavuga bati mu gipenso ubugifasha uko
Gabriel Rufiri arongoye ishyirahamwe Oricom yishinze kugwanya igiturire n'isesa kugwa ry'ubutunzi bwa leta arashima kubona umushikiranganje mu byajejwe harimo umutekano agaruka ku kibazo cy'igiturire Rufiri aremeza ko muri no misi ho vyiraye na cyane cyane atangiwe igitoro gisigaye ari nk'umuzi wibuye na hashima asa umushikiranganje kw'ingingo zifatwa zigendana n'imperekeza
nuko hoba co nokwita umugwi wozura ikora nkabijya bagize mu bijanye n'abakontabure ibyo twokwita les semaines témoins bakaza baragira izankete surprise nokuvuga abantu bagenda kugira amasuzumwa batazi ko bagiye kuyagira bakaza baragenzura eka nibi by'amasoko hakuye kuba nyene ama inspection azara kurikirana kugira ngo barabe ko biriko bigenda neza nico twibaza ko byo shobora gufasha
mu gihe mu Burundi amazi imisi yibonekeza ubusuma bukogwa n'abantu bambaye impuzo z'igipolisi umushikiranganje ndira ko buca asaba abategetsi bashasha mu gipolisi kuhagabira asaba izo ndongozi mu gipolisi gufasha kugira abapolisi bagendanira abantu basubizwe mu makambi amenyesha ko abakora ubwo bubisha bashobora kuba bafatikanya n'abapolisi basa n'abahevye umwuga
umupolisi amaze umwaka imyaka ibiri imyaka itatu adataha mu ikambi aba yamaze gutakaza ndakarise umupolisi bica bigorana hari abapolisi benshi bari nyuma y'abantu mbere hari mu ntabari nyuma y'abantu banditswe yuko bari muri ugo rwego rwo gucungera inzego abatari muri izo nzego bose abo bapolisi bose baveyo bose atanu bavuye nta mupolisi twifuza kwa umunyezamu wo kugura protayi nta mupolisi twifuza kwa umwungeri wo kuza kuragira inka naze rera akorera igihugu ariko gukorera abantu
umushikiranganje yavendira ko buca yasavye abarongo y'igipolisi mu ntara gukorana n'ababuramatari kuko kiza COVID-19 ngo casubire kwibonekeza mu ntara zimwe zimwe z'u Burundi nka Kirundo yasavye kuzitira abataronerwa ingingo zose zo kugwanya ico kiza zigakurikizwa abatavyubahirije bagahanwa Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Atungimana urakoze dukomereze ku kibazo cya ruswa noneho mu Rwanda urukiko rw'ikirenga rumaze gushinga itsinda ryo kukirwanya mu nkiko zo mu gihugu Ni nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Iri tsinda rigizwe n'abantu 76 basanzwe bakora imirimo inyuranye mu nkiko. Amabwiriza ashyiraho iri tsinda yatanze inshingano zo gutahura ruswa cyangwa ibyuho biganishaho mukuru w'urukiko rw'ikirenga Faustin Ntezeryayo watangije iri tsinda yavuze ko imikorere yabo igomba guhindura isura mbi bamwe mu baturage bafite ku rwego rw'ubutabera ndetse asobanura ko igihugu kirimo ruswa kigabanya icyizere abaturage bagirira ababayobora. Bwana Ntezeryayo asaba abari mu rwego rw'ubutabera kushyiraho akarusho mu guhangana na ruswa.
Ruswa mu nzego z'ubutabera cyane cyane mu rwego rw'ubucamanza ishobora guha icyuho ruswa mu zindi nzego z'ubutegetsi no mu rwego rw'abikorera ku giti cyabo kuko hatabaho ubushake bwo guhana abayikurikiranyweho kuko abakabikoze nabo barangwa na ruswa. Niyo mpamvu urwego rw'ubucamanza bukora neza nta kubogama ari urufunguzo rw'ingamba zose zo kurwanya ruswa.
Komite yasizweho yasabwe kuzacunga neza hagaragaye icyuho cya ruswa bakahakurikirana amazi atararenga inkombe ndetse bakabasha gutangaza uwo ari we wese wagaragarwaho na ruswa. Bwana Itiyaremye Alphonse usanzwe ari umucamanza mu rukiko rw'ikirenga niwe wabaye umuyobozi w'iyi komite yasobanuye ko bifuza kuzasoza neza inshingano bahawe.
Turasabwa gutanga umusaruro uhagije kuko imbogamizi zari ziriho ubu zitegihari. Ubu n'izo komite ziri ku nzego zose z'ubucamanza kugeza no mu rukiko rw'ikirenga. Ntawe ugomba kumva ko hari abo ingamba zo kurwanya ruswa zitareba. Abashyizwe muri komite kugeza ubu sinzi ko hari wabyanze barasabwa gukora inshingano zabo uko bikwiye cyane cyane iyo gukurikirana no gutanga amakuru ku gihe ahagaragaye nk'icyuho cya ruswa amazi atararenga inkombe. Twese ndabizi ko dufite inshingano zisanzwe z'akazi dusanganywe ariko ubwo n'aka komite nta kandi kazi kiyongereyeho nako tukaba dusabwa kugatunganya mu bwitange.
Iyi komite nshya yashyizweho kuri uyu wa kane ije isimburi yari yarashyizweho mu mwaka w'2015 bivuze ko yananiwe gukora. Mu byagaragajwe n'ibyayinanije hari ukwanga kwiteranya kwagiye kuboneka mu bari bagize iyi komite yavuyeho. Abacamanza bitabiriye uyu muhango bagaragaje ko usibye kurwanya ruswa, umucamanza akwiye no kugira indi myitwarire myiza. Uyu ni Kariwabo Sharire, umucamanza mu rukiko rw'ubujurire.
Abakozi b'inkiko bakwiriye kumva yuko standard y'imyitwarire yabo ntabwo ishakirwa muri rubanda, ahubwo bafite indi bashakirwaho. Ntabwo twari dukwiriye kuba tugihanirwa gufata amafaranga ya ruswa. Warukwiriye no guhanirwa yuko wagiye mu kabari ntiwishyure umwenda. Warukwiriye guhanirwa yuko niba wariyandagaje ukagera naho byari umwana hanze, ugahanirwa yuko udatanga indezo. Ntushobora kuza guca urubanza rw'umuntu utaratanze indezo. Wawe aruko kwirukaho.
Kuva mu mwaka w'2005 abakozi basaga 90 bo mu rwego rw'ubutabera bagaragaweho n'amakosa anyuranye arimo na ruswa, harimo 64 birukanwe burundu n'abagiye bahabwa ibihano binyuranye. Urwego rw'ubutabera ruzwa mu zitungwa agatoki kugaragaramo ruswa, aho hari abaturage bakunze kugaragaza ko basiragizwa mu nkiko kugira ngo bakunde bibwirize batange ruswa. Hakiyongeraho n'igitutu cy'imiryango mpuzamahanga ikunze gushinja urwego rw'ubutabera bw'u Rwanda kutigenga, aho iyo miryango ivuga ko urwego rw'ubutabera rufata ibyemezo bigendanye n'umurongo politike y'igihugu iba yifuza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda kandi mu rwego rw'ubutabera. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali rwaraye rutegetse ko Jean Bosco Uwihoreye, uzwi cyane cyane nka Ndimbati, akomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza rwe ko rutangira kuburanishwa mu mizi yarwo. Eric Bagirubusa aratubwira inkuru irambuye.
Nta ngingo nimwe muzo bwana Jean Bosco Uwihoreye bakunze kwita Ndimbati n'ubwunganizi batanze mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge zahawe agaciro. Uregwa ntiyagaragaye mu cyumba cy'urukiko. Habonekaga uruhande rw'ubushinjacyaha, abavandimwe n'abafana be benshi bakunze kumukurikira muri sinema nyarwanda. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda burega Ndimbati icyaha cyo gusambanya umwana. Uyu mugabo wamamaye muri sinema nyarwanda icyaha aragihakana, akavuga ko bakoranye imibonano mpuzabitsina babyumvikanyeho. Uregwa n'ubwunganizi bajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge bakinenga ko kitubahirije amahame agenga imanza z'inshinjabyaha. Bavuga ko cyavukije Uwihoreye inshingano zo kwita ku bana be. Uwihoreye n'ubwunganizi bavuga ko icyemezo ku rwego rwa mbere cyashingiye ku nyandiko n'ubuhamya bidatanga umucyo ku kibazo cyagombaga gusuzumwa. Bajuriye bavuga ko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwagombaga gufata icyemezo rushingiye ku bimenyetso simusiga bitangwa n'abahanga. Bavuga kandi ko umucamanza ku rwego rwa mbere yagombaga kwita ku matariki uregwa n'urega bakoreyeho imibonano mpuzabitsina. Ndimbati n'ubwunganizi kandi banenze icyemezo cya mbere, bavuga ko kitahaye agaciro abishingizi bari batanze ubwo basabaga kuregwa yarekurwa by'agateganyo. Bakavuga ko kuba afite umwirondoro naho abarizo hazwi atabangamira iperereza ubushinjacyaha bukimukoraho. Uruhande rw'iregura ruvuga ko gufunga bwana Ndimbati byaba ari ugushyira mu kaga abashinzwe kwitaho. Uwari umukoresha wa Kabahizi ufatwa nk'umutangabuhamya muri uru rubanza avuga ko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12/2019 ataraye mu rugo, mu gihe Kabahizi we avuga ko mu ijoro ryo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 aribwo Ndimbati yaraye amusambanya nyuma yo kumusindisha. Maitre Bayisabe bunganira uregwa akavuga ko ayo matariki arushaho gutera urujijo, kandi n'ababyeyi b'umwana bemeza ko batazi itariki nyayo yavukiyeho. Avuga ko hari abandi bamuri inyuma kuko yakingiwe bwa mbere ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4/2022. Akavuga ko ibimenyetso aregeye bibumba ati ugushidikanya. Uyu munyamategeko akavuga ko dosiye y'Akabahizi yatangiye gukurikiranwa ari uko ageze mu itangazamakuru. Ubushinjacyaha bwo busabira Uwihoreye yari yasindimbati gukomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe bukimukoraho iperereza. Buvuga ko nta nenge n'imwe busanga mu cyemezo cy'umucamanza wa mbere. Buvuga ko bushingiye ku makuru agaragara mu bitabo byandikwa amabana bavukiye kwa muganga, biboneka ko Kabahizi yavutse ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 6/2022. Buvuga ko umunsi atara yaho yakoraga aribwo Ndimbati yamusambanije. Ubushinjacyaha bushimangira ko urukiko rw'ibanze rutanyuranije n'amahame areba imanza z'inshinjabyaha, busanga hari impamvu zikomeye zitumurirwa akomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza. Ubushinjacyaha busobanura ko urukiko mu bushishozi bwarwo arirwo ruha agaciro abishingizi batangwa mu rubanza. Buvuga ko burega Ndimbati icyaha gihanishwa igihano cy'igifungo kuva ku myaka 2 kuzamura, bugakomeza gusaba ko afungwa by'agateganyo kuko bukimukoraho iperereza. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwakiriye ubujurire ruvuga ko uwabyaranye na Ndimbati amushinja, kandi abahanga bagaragaje ko abana b'impanga ari abandi Ndimbati. Ruvuga kandi ko kuba impande zombi zitemeranywa ku matariki bikekwa ko kabahizi yasambanyirijweho bidakuraho impamvu zikomeye zituma ubushinjacyaha bukekaho uwihoreye icyaha. Ivuga ko ndimba atagaragaza undi munsi yamusambanyirijeho. Rushingiye ku ngingo z'amategeko, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanze ibisobanuro byose by'uregwa n'ubwunganizi. Rwavuze ko kuba gufungwa by'agateganyo ari irenga yobora nta gaciro byahabwa igihe hari impamvu zikomeye ku muntu ukekwaho icyaha gihanishwa igihano kuva ku myaka ibiri y'igifungo kuzamura. Naho ku ngingo y'abishingizi yari yatanze nayo urukiko rwahiteye utwatsi, rwasobanuye ko kuvuga ko abishingiza n'inyangamugayo kandi nta nyandiko igaragaza ko bazamwishingira nta gaciro rwabiha, aho bagombye kuba bagaragaza mu nyandiko uburyo bashobora kwirengera ibyangiritse. Ku kijyanye no kubabura, navuga ko afite aho abarizwa n'umwirondoro bizwi, urukiko nabyo rwabitesheje agaciro. Rwashimangiye ko ndimba atari gw'icyaha gikomeye. Rwabaye cyo kimwe no kubavuga ko yamufashaga kurera abana kandi yifuza gukomeza izo nshingano, urukiko rwavuze ko bidakuraho uburemere bw'icyaha akurikiranyweho. Nyuma y'isesengura ry'urukiko, umucamanza yategetse ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge gihamu ko kiri mu ngingo zacyo zose. Yategetse ko Bwana Jean Bosco ubihoreye uzwi nka Ndimbati akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe gitegereje kuburana urubanza mu mizi. Ni urubanza rwakurikiranywe n'abantu benshi biganjemo abafana ba Bwana Ndimbati, bamwe muri bo bakurikiranye icyemezo cy'urukiko biyunamiriye, abandi bitangiriye itama nk'ikimenyetso cy'akababaro. Ehabagira ubusajwi ry'Amerika ikigali.
Ijwi ry'Amerika, dusubire mu Burundi kandi turacyari mu rwego rw'ubutabera. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abunganira mu mategeko muganga Christophe Sahabo barasaba ko afungurwa. Dr. Sahabo yayoboraga ibitaro byigenga Kira Hospital biri i Bujumbura mbere y'uko ategekwa kwegura amaze gufungwa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda yakurikiranye iyi nkuru.
Muganga Sahabo Christophe azwi cyane atwara ibitaro by'akarorero bikomeye mu byigenga Bujumbura Kira Hospital, ari naho asanzwe avura nk'umuhinga mu ndwara z'amaso, akaba n'umwigisha muri za kaminuza. Ubu ari mu minwe y'igipolisi, yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'uku kwezi kwa kane ari kumwe n'umufaransa Dr. Jean David Pilot atwara urwego nyobozi rw'ibyo bitaro, bajanwe gufungirwa mu biro by'iperereza i Bujumbura nk'uko abamuburanira bavyemeza. Bukeye bwaho uwo mufaransa yaciye arekugwa. Abamuburanira bavuga ko gushika ubu inyuma y'ukwezi atarigera amenyeshwa icaha yagirizwa ndetse ko amagara yiwe amukitse. Maître Ernest Ndikumana na Maître Emmanuel Akizimana baburanira Dr. Sahabo Christophe ntibashimye kuduhijwi, yamara bahaje Ijwi rya Amerika urwandiko barungikiye umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika bamwerekeye nyangwa ry'amategeko riri muri iyo dosiye. Babona ko uwo baburanira bisa n'uko yanyurujwe akajanwa gufungirwa aho atazi kandi ataramenyeshwa ivyaha akurikiranywe ko. Batinya kubahwa mushikiriza manza wa Repubulika yabwirizwa kurenganurwa ahubwo agahabwa n'indishi y'akababaro. Bibutsa ko ata muntu arenze iminsi indwi canke bibaye ngombwa iminsi 14 afunzwe atarashikirizwa ubutungane, bagatangazwa n'uko ukwezi kugiye guhera Dr. Sahabo afungiwe mu biro by'iperereza. Bongera ko kuwo mugabo atawemerewe kumuraba aho afungiwe, yebo umuryango wiwe abamwunganira canke abandi bamwegereye harimo n'abaganga bitaho indwara ya asuma asanzwe afise, bati niho nyangwa rikabije ry'amategeko ryerekana agashavu abamufashe bari bamufitiye. Basaba bashimitse kuwo baburanira yorekugwa akaburana yidegembya canke agashikirizwa ubutungane akabwirwa n'ivyaha yagirizwa ivyarivyo. Uko niko n'amashami yigenga akurikirana hagufi ya dosiye yabibwiye Ijwi rya Amerika. Maître Gustave Niyonzima atwara urunani rw'amashingwa manza Kavib rukurikirana hagufi ubwo rubanza.
Ibyo byose bihonyanga ingingo ya 34 y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa code de procedure pénale. Yigeze abonana n'umuryango wiwe ngo angemurigwe nta mushingwa manza wiwe afunzwe uko twovyita kuba sequestré, afunze ivyo twokwita de façon vagabonde. Ni nk'uguhufata umuntu ukamwareva ugaca umutwara ukamufungira ahantu nko muhira, niko bimeze. Batinya iki kugira bamwerekane ahobwa ibintu byo muri kahise n'ibintu bidafashe. Hari umugambi wo kumugirira nabi. Aba OPG bariko barabaza umuntu bisunga ibwirizwa shingiro, bisunga amategeko mpuzamakungu mu ntumbero y'ukubahiriza agateka kazi na muntu.
Bukeye Dr. Sahabo amaze gufatwa gafungwa, abafise imitaye muri ivyo bitaro vya Karorero baserukira leta bashize abona urwandiko rurimo amakosa bagirizwa gushikirizwa umuyobozi mukuru wa Kira Hospital. Murayo harimo ubunyonyezi bw'amatungo y'ibitaro, gutwara nabi n'ayandi makosa bavuga ko yaragejeje hatemba ibyo bitaro. Icyo bikoze nta gitigire cy'amafaranga yoba yaranyurujwe kiboneka muri ubwo rwandiko. Aha niho amashami yigenga afatira, akikeka ko Dr. Christophe Sahabo azira ubwoko bwiwe, imvo za politike n'agashavu afitiwe n'ubutegetsi. Dr. Sahabo Christophe amaze gufungwa yacategekwa gutanga imihoho. Mu ikete yiyandikiye agaragaza ko atanze imihoho ku mvo ziwe bwite. Aha abanyamategeko berekana ko ivyo umuntu akora byose amaze gushikanwa mu biro by'iperereza byinshi bifatwa nk'ibidakurikije amategeko, kuko akenshi abikora kugira ngo akizagatwe. Maître Jean-Pierre Bigirimana nawe nyene wo mu mashirami yigenga arafite ico yongera ko
ubundi mu gihe yamaze kubogozwa mu mabanga yarajejwe nimba yarakoze amakosa namukozi yo kurikenwa mu jaye n'ivy'akazi atamusumirano narije yuko ingingo ya 42 shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakubita ntahe mu gahanga afatwa nk'umwere byari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegembye.
Amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko uwo mugabo hari ibindi yasabwe gukora canke gusinya ari mu biro by'iperereza akanka, ari navyo byo byatumye ateba mu gasho kugwo rwego rutungwa gatoke n'abaharanira gateka kazi na muntu ko rukunze gukoregwamo ibyaha byihotegwa bifatiye ku kuboriza igufa ufunzwe. Ayandi makuru yo kwizera ijwi rya Amerika ryaronse nuko uruwande rwa leta rushaka kugira imitahe myinshi muri ibyo bitaro, ariko umuyobozi mukuru akaba yoba yarababereye intambamye. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico ubushikiranganje bw'ubutungane n'amaparike rubivuga ko ryahamagaye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje ico kimwe n'umuvugizi wa sentare nayo inyuzwa Agnes Bangiricenge yamara ntibatwitavye. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika yabandikiye ubutumwa bugira buti twere twifuza ko mugira ico muvuze kwifungwa rya Dr. Sahabo Christophe yahora rongo ibitaro Kira Hospital nibihe byaha akurikiranywe ko bihanishwa ibihe bihano, ko hari abavuga ko yoba afunzwe bidakurikije amategeko mu bivuga kwiki bikunze mwugira ico mu bivuze ko murakoze. Yamara gushika igihe twaheza guteguriye inkuru na watwitavye canke ngo yishure ubutumwa bwacu nuwo umujyango waduhaye ko ari umuvugizi wawo kuri iyo dosiye niyitavye ngo hagire byinshi atubwira kukunge na magara ya Sahabo yoba yifashe. Ubu ivyo bitaro biramutswa Dr. Sylvain Pierre Nzeyimana atwara urwego rw'abaganga mu gihugu. Urwego nshingwa ntwaro na gore twagwa na Ndagije Imana Charles yahoze atwara sentare yubahiriza ibyirizwa shingiro, ari nawe yemereye umukuru w'igihugu nyakwigendera Peter Nkurunziza kwitoreza ikindi kiringo mu mwaka w'ibihumbi 2015 ikiringo cazanye Indiane mu gihugu nk'uko abamugwanya babivuze. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti bamwanyi bacu, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije, tubararikire n'ibindi biganiro byo kuri uyu munsi birimo iwanyu mu ntara nk'uko mubizi guhera saa saba na muri isanga.